ubwire abakunzi bacu uti kanda subscribe.
Bakunzi bacu kanda subscribe.
Subscribe. Kanda like na comment.
Kanda like na comment.
Na share.
Na share. Ja.
Bakunzi ba Sky Media Burundi mu gisata cyacu cya Sky Media TV ndabaramukije bivaye naho muherereye. Twarababwiye yuko tugiye kusubira kuboneka mu bikorwa bya Sky Media TV. Uyu munsi rero maze indwi yose ndiko nkurikiranira hafi ibyerekeye umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakenyezi ku isi yose. Nagenda cyane henshi ntembera ndaba mu ngo hehe ingene abakenyezi bako bawitegurira naho bawugejeje. Uretse ko twasozera indwi bisaba ndabereke aho ngeze. Uyu munsi ndi kumwe n'umutumire, mutumire manje kubidondora jewe ni wa muntu wanyu Alva Alvaro Alvarezi bivana ningene uca kunyita amazina yose ni gwanje. Kuri kamera ni wa mukameramani wacu twemera cyane Steve. Uyu munsi ndabazaniye ikiganiro cyerekeye umunsi mukuru w'abakenyezi tugize iminsi duhimbaza. Nagenda cya ahantu hose nkurukirana ingene abakenyezi bariko baravyifatamo ubu dusozere indwi yabo. Navuga yuko uyu munsi nabazaniye umutumire, umutumire arabidondora nawe nurahamubona. Amahoro neza.
Amahoro.
Murakomeye
cyane.
Mwitwa bandi? Bwidondore ubwire abariko baradukurikirana kuri Sky Media. Ubidondore umwidondoro wose amazina ibiki byose byose.
Ego ndabaramukije muri Sky Media. Eka kazina kiwanje nkaba nitwa Mutesi Estera nkaba naje kwifatanya na bamwebe.
Murakoze cyane kuba mwitabye ubutumire.
Ego namwe murakoze.
Tugize iminsi turi mu ndu yahariwe umukenyezi. Wewe wabyifashemo gute, wabyitwayemo gute, byagenze gute? Eske murubatse cyangwa muracyari inkumi?
Turacyari inkumi.
Umunsi mukuru urabaraba nawe?
Reka twese uraturaba.
Njye nanze ko ari uwabubatse gusa mbona ngaha mbe gira turabereke bereka abanywanyi bacu turabe aho kantu mbona kanitse ko rafame ngira bijyanye uyu munsi mukuru nyine.
Birajyanye nyine kano gapira karanzimbye sheri wanje akanguriye muri MC.
Muri MC? MC ni giki haherereye he?
Haherereye hano imbere ya parking y'imodoka.
Niho bakora utuntu nk'utu mbona twitugrife nk'utu
cyane.
Okay, uti ku munsi mukuru witaye kumunani umunsi mukuru wahariwe abakenyezi uti sheri wawe byagenze gute?
Sheri wanje nyine yaransohokanye kubera nanjye ndo nk'umukenyezi naho bitaraja mu ngiro nibyo twiteguriye. Yaransohokanye muri hoteli ciza nyene turanwa turafungura bihejenye tutacata
mucamarata. Hanyuma mu kibano wayibonye gute? Wewe twumvise ko wari ubyiteguriye mu kibano, ubibona gute aho uherereye? Cyaho nagenda cyaho hose hari fresh, wewe aho uherereye wayibonye gute?
Eka bose bari bameze neza, badamu bari liberte yabo bari zanzura nyine byari byoshye rwose.
Sawa, okay. Ni ukuvuga wewe umunsi mukuru w'abakenyezi wewe uvuga ko iki wumva gute? Eske wari ukwiye kuhaba cyangwa ubibona gute? Uvuga ko iki wari ukwiye ko uhaba cyangwa ubibona gute?
Ni ukuri wari kuriye ko wahaba
kugira kubera
kugira abakenyezi bose baronke liberte bazaronka ukuntu nyabitanga
bumve bisanzuye bumve ko muri sosiyete nabo bafise icyo bamaze na cyane cyane ko bategereza kufasha mu iterambere ry'igihugu
cyane gose.
Okay, none nkawe icyo ubona umaze gushika ko nk'umukobwa nawe utarashika mu ntuza y'abakenyezi, icyo ubona umaze gushika ko nk'umuntu w'umukobwa uvuga uti ni nakibandanya mu minsi izanzoba ndi umukenyezi kandi aboshitse, ubona ni giki? Ni giki wabwira abantu?
Ngende mu mipango nyene na sheri wanje twarapanganye mu minsi hazwa mariage yiwanje nawe nyene hama cyangwa kuma nkurikirana ivyo bintu by'ubukenyezi nyene
tujye mu bandi bakenyezi hanyuma uzirajya mu bandi witwe nyine umukenyezi abushitse
cyane gose.
Burya musanze mukuriye
twebwe twe nyene turi abantu babarimye nyene
murabarimye abarimye ndakunda kumva cyane cyane bavuga yuko bakunda guhohoterwa cyane n'abagabo babo na cyane cyane kuba tarabayivuriwe ntibaramenya agateka k'umukenyezi agateka k'abadame ntabyo baramenya mu kibano iwanyu abandi barimye ubona bimeze gute
bimeze neza gose
bimeze neza cyane nta nduru nta ki nta guhohoterwa nta
oya ntabyo guhohoterwa kandi nta nduru zihaba
bakoze cyane no kuvuga abatunzi ba Sky Media murumva yuko ibintu ari fresh agateka k'abakenyezi murumva yuko gashigikiwe mu mpande zose wabize abatize bose karashigikiwe nta ngorane wavuze yuko utubaka
ego je sindubaka
ari nk'ubushyiri wawe wamubwiye yuko uza kujya mu kiganiro niyo yabibona kuri kamera ntava yumva ati wa muntu wanje nibiki nibi
nta ngona narazi kuva turi muri liberté ino somene yose mpaka hehe
na ariko wamusabye urusha wamubwiye uti niwa ndondera nkuba kurundi akakura wamubwiye uti niwa ndondera ura ndi muri ibi nta kibazo
eshe wanje twayivuganye niya cyasagwa kwa ndondera aramiga ku telefone hama ni tabe
sawa sawa naga numva yuko wowe waje ta basabye kugira ngo ntave akonde ngo gushwanire kugira ngo uhave umara indu yawe nabi kandi wabe wabimaze neza bakwire abakunzi bacu uti kanda subscribe
bakunzi bacu kanda subscribe
subscribe kanda like na comment
kanda like na comment
na share
na share
afana share share
na share
inuko nuko abakunzi bacu murumva yuko ibintu ari fresh ibintu n'ubujyohe ntiworaba no kuvuga tushaka tubike abantu retu babati kanda subscribe mugire share mugire like mugire comment kugira biganire byacu bibandanye bashikira kumanya kumwanya uko muvyipfuza hanyuma ibindi navyo tubana tubatohoreza ngene byagenze twongera tubarondera n'izindi nkuru zitandukanye twaraguye muri Sky Media TV ko tuticaye tuko turakora na cyane cyane akajambo kanyu babwiye kugira tubaseze
nokuri murakoze murakoze Sky Media murakoze tuzosubira
aba bakunzi bacu bakora dukurikirana nabo babwiye iki kuri chaîne yacu ya Sky Media babwiye iki
eka no batumira bose mi Sky Media bakaza baraza kutwifatanya na twebwe turi ngaha nyene
baze baradukurikirana cyane cyane
cyane gose
murakoze ngira ko ndabashimira ndabashimira nongera ndabike banura murora ni gwe mugira amagara meza aho muri hose mu mpande zose mu byo muko makora byose mwongera mukurikirana cyane cyane ishene yacu ya Sky Media TV tuzosubira mugira amagara meza ibikoba byiza ciao ciao bye.